shuthi bonke abantu balayikha izinto zibahambela kahle nje ngoba nangi nokhulekani phela wenza imanga la ngaphandle.
Aw, ngokushisa yini manje lo?
Hey, kuzofanele ukuthi ukufike lapha esibhedlele uzobona izinto azenzayo. Abantwana bamthanda ukufa.
Ngempela.
Ngiyakutshela wena. Mina ngiyambona nje mangabe yenza lento yakho ukuthi kahle hle ubizelwe kuyona. Ngoba phela abaningi ababefundisi bephuma bengena lapha nawe futhi ukubonile lokho. Kodwa kukho ngisho noyedwa obenomthelela ofana nokakhulekani, especially abantwaneni. Oh, so good with them.